Isizakhele udumo nogazi intombazanyana esencane ebonakala ithrenda enkundleni zokuxhumana ngokuthi ihamba wonke ama manifesto amaqembu ezombusazwe lapha eThekwini eMoses Mabhida. Le ntombazanyana ebonakala ishintshashintsha iyikibha zamaqembu ikhona lapha eMoses Mabhida. Isizakhele ugazi kakhulu kubantu njengoba ilokhe ithrende njalo. Abantu bayazibuza ukuthi how intombazanyana le ngabe ubani wakuphi, amahemhemu athi ingane lena ingane kakhozane Ndlamlenze umfuka Mpongose. Kodwa ke kule video sicela ukuthi nje mekuthi nawe vele intombazane kwayipho, kodwa manje awuyazi ukuthi ubani wakwabani. Sisifisa ukuthi uzokuthola kuyona le video ukuthi ngabe ubani lo, ngenhlanhla ke uzoyithola iyikhulumela, cha kungakhulumi thina. Ngisacela ukubingelela mokwele bese ngiphinde ngikwamukela kuphinda kuphi lapho ufinyelela khona le video kuyona channel osibamba kuyona, sibamba la kuchannel kazwe lonke iBantu TV 1 okuyichannel yabantu abamnyama. Namhlanje indaba esikuphathele yona ingayo inkosazana encane lesizakhele udume ngokushintshashintsha amaqembu ezombusazwe laphana ehambela wonke ama manifesto amaqembu ezombusazwe. Abantu bayamangala ukuthi hayibo nanti ixoke ibuwele sencane lentombazane lo ozelwa qede wonke kanti amaqembu li ifike ibe EFF ibe ANC ngeyi-10 zikamatch ezobe iyinkatha ngale kwalapho izobe iMK ngale kwalapho iDA ngale kwalapho wathwathi wonke lamaqembu yona nje hawu. So abantu ke bamangazwe yilokhu ukuthi hayibo lengane sivumbuka shintshashintsha amaqembu kangaka, kukhona abantu abangakazi bahambe ngishaye iyodwa manifesto abantu abafana nathi, yona yubani yini lesifaka kangaka ezintweni zepolitiki. So kunabantu abathi futhi ingane kuza Ndlamlenze umfuka Mpongose njengoba ifana kangaka nokhoza Ndlamlenze umfuka Mpongose. Ngenhlanhla ke thina siphethe ividiyo lapho inganyana lezi khulumele ukuthi yubani wakwabani ihlala kuphi ihlanganisana namaqembu ezombusazwe. Iyona ke indlondlo yama manifesto le intombazanyana. Ngisacela ukuthi uthokozele ividiyo yayo, kodwa ngicela ukuthi ucindezele ulike kule video nje usabukele no subscribe mekuthi ngumthandi wezinto ezikhala kahle neyithrenda lapha eNingizimu Afrika. Thokozela nazi.
Hayi ngimumbi ke nje mfana. Ngimumbi. Hayibo.
Ubanje amasika sikhathi siba
4 minutes.
Washaya u15 ngingangena ngamuntu sayiyeka.
Ngenani phela ama follower.
Twitter decorate. Wangena
okuqala. Yo akuse mumbi kanje. Ubala wayengaveli mos.
Awu angazi indaba ngakho. Hope we get numbers 9.
Guys! Oh.
15.
Okay, 17. Guys. Ninganaki-ke guys, ngihlale emkhukhwini, ne? No, angihlale emkhukhwini, ngihlale emqasheni. Emqashweni. Yo! Cela ngiphe imali yokugunda. Ish, bukanje ikhanda lami. Ibad. Okay, so guys, ngifuna ukusho ukuthi ifuna ukusho ukuthi mina ngiselebrate lase Maritzburg guys, ngidabuka eMaritzburg kahle kahle bese kuthi ke ngihlala eLadysmith ngokufunda, yho ngiyafunda la ecollege. So guys like
Khuzani
votele MK guys. Ukhuzani guys angazi nami, abantu bahlezi bengivanisa naye sengaze ngingakwamukela la enhlizweni ukuthi cha uKhuzani is my father. So nje yabo. And guys trash yami
kuphela
amana trash yakho. Alright, ngi trash yakho. Okay, fine. Okay guys, ngifuna njengabe ngichazile ukuthi wafana noKhuzani kangaka. Yo, ile nto engiyishoyo ukuthi buka yabo igap ngi live yabo igap yabo igap yabo ngiyafana naye guys. So nje sengawamukela yabo 101 ho
ngena bangene
sengawamukela nje guys ukuthi uKhuzani ubaba wami. So nalento nto futhi ayisang offend like angisabi nendaba kahle kahle lento yobcelebrate le ila ivalele la ngaphakathi ukuthi ngoba phela kushuthi mhlambi bisacashi
manje singakuzani ubaba wakho uKhuzani
manje isiphumile isi unezisini njengokhuzana. Anginazi isini guys, igap lena. It's gap. Ngizokunika i-t-shirt MK awunqolekazi. Shame. Musukuvela phela stream. Musukuleka. Ithi kanje phakamisa kanje phakamisa usikanje. Okay guys, okay yeah. Yeah, bengifuna ukusho lokho ke. Lo umngalam ustreaming njengoba vela nje kanje uzogcina ngokuvela kanje nje kancane kanje ngeke kaza vele ukuthi avele full. Okay guys, yo and you guys khona abanye abade bethi esikoleni abangithandi wara wara. I don't when angithuhamba ne MK mina, I don't care whether you like me or you don't like me, anginandaba nawe. Khona adethi ufisa ukuthi ngishayiswe ibus, hayibo ngishayisa ibhasi ngobani asembe uzolalela ku-IFP ngiyaya, ku-IFP ngiyaya. And ama yebo yebo yabezwa abantu hey ngi live guys, ngi live abantu obheka ku-Facebook benu ngi live hambani abantu obheka. Okay ke guys, yeah njengoba ngisho ukuthi uthini comrade T, mina nje ngiyakuthanda Nkosi yami. Yo nami ngiyakuthanda shame, nami ngiyakuthanda face noma ngingakwazi abantu abaningangibazi nakhona stream imisa kanjena.
Sacela ukubuza ke kwena mbukele nje kulapho ngosekhaya, ubona ingane encane kangaka ikhuthele kangaka ikhuthalela ukwazi ukuthi ngabe amaqembu lawa ekumele siwavotele bathi asiwavotele asithembisane na uyona ikhuthalela ukwazi ukuthi mayiyovota ivotela ukuthi izozuza neqenjini wena njengoba nawe uzovota nje uma uzovota noma uma kuthi unesifiso sokuvota noma iqembu mhlawumbe ufisa ukuthi kube yilona obungalivotela, ilona liphi na? Sicela nje uye comment section usho iqembu okuyilona uthi hayi leli mengase lingene emandleni ngathi lingawenza umehluko. Usitshele futhi ukuthi ulithembeni yabo, asitshele ukuthi ulithembeni lo qembu ukuthi lingase lenze umehluko. Sihlanganeke kwi comment section, sithembe ukuthi ulikele wa subscribe kuyona le video nakanjani ke amanye azoloku eqhamukela kuwena. Ngibongithuba.